Eza namuhla kuyintsibande daily updates. Sekudlule abantu abangu 21 engozini enyantisa igazi. Kuzo zonke indawo lapho khona kufunyelela khona lolu hlelo ngiyanimingelela igama lami ngingusithembiso ngingowakandlozi. Emgwaqeni wenu enyakatho yakwaZulu-Natal ophongola ingozi enyantisa igazi edlule nemiphefumulo engamashumi amabili nanye okutholakala ukuthi abangu 19 bekungabantwana besikole abaphakathi kweminyaka eyisihlanu kuya kweshumi nambili kanti asebekhulile bangu 12. Le ngozi yenzeke ngesikhathi i-truck ebelihamba ngesivinini lizama uku-overtake elinye i-truck libe selizithela kwibhakhi obekuyiyona ithwele izingane zesikole. Mningi imboni yababukeli mayelana nalolu daba, ngicela uveze umbono wakho nawe ku-comment section ukuthi engaba yini engenziwa ukunqanda isimo esinjengalesi ukuthi singaphinde senzeke. Mbukeli, ngizokubona kwenye i-video elandelayo, usale kahle.